Follow a mosquito, Tandazi, Osima, tlabe ke re ha tshe tshe ha tshe tshe
ke re tau ya ro
wa shadilla
ai tau ya ro
Yeah. Moatshe.